Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho burumwe wese aherereye numwanya rero w'amakuru agezweho havuga cyane ku mugoroba kuri uyu wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi amakuru rero aza kugaruka ko yariko avugwa cyane mu bisata bigiye bitandukanye nkuko tubandanya tubitohoza twifashishije amasoko yacu arirya nino mu ntara zitandukanye ayo twifashisha avuye ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibindi byinshi bavyanditswe bimenyesha makuru yabo byo mu gihugu c'u Burundi canke muza makungu ariko hayo makuru yose akagaruka ku gihugu c'u Burundi ndabahaye kaze aho muri hose mwaba badukurike bari mu Burundi abadukurike bari mu bihugu bya Afrika no ku migabane ya kure mwese kandi ndabakengurukiye cyane. Benshi bavuga ko leta y'igitega yoba yaratewe itewe ku mpande zose harimo nayo n'ubwayo ariko ngabayiteye ntirabamenya ku isonga hari Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ale ngiyome Bunyoni wene kirimba aza yaracinjiye icese ndetse akaba yaranakuwe no mu mabanga yuko yari umushikiranganje wa mbere undi rero shigwa mu majwi ni Muhimpundu Umugambi uyuwe aranemeza ko ari umwami w'i Buyuda ubwo Buyuda rero ngo ni u Burundi. Muhimpundu Umugambi ninde mbega nawe yoba ari umunyepolitike yifuza kurongera igihugu mugaba agashima kubicisha mu madini mwabonye ireresi avuga ko ari umwami ndetse yafatiwe mu ntara ya Rumonge ubu rero akaba yaraciye yinjizwa ibohero mu ijoro ryo kuwa 30 nyandagaro mwaka 2022 Rambere yaguye mu minwe y'inyamiramabi aho yari kumwe n'abamugendarira 19 maze baca bajanwa agufungwa bejo bakavuga ko bazobona byinshi muri iki gihugu mega Muhimpundu na Alengi yome Bunyoni boba bari bafitaniye ubucuti mu by'ubwami bwabo igihe rero Muhimpundu Umugambi yoba yarafashwe byakurikiwe n'amajambo ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yoba yaravuze ko hari akagwi kagira kamutembagaze ku butegetsi abo nabo bidatevye rero tukaba twarabonye mbere bamwe bakaba baciye bakugwa mu mabanga yabo bari basanzwe bajejwe Karoroni Alengiyombe Bunyoni abasirikare batandukanye bari barongoye amakambe n'abandi bakora mu biro by'umukuru w'igihugu boba bose boba barasubirijwe nyane cyo bera umukuru w'igihugu yoba yaratanze amazina ndetse aca yemezwa n'inama nshinga amateka ko bagomba gusubirira abo bari basanzwe. Numero ya mbere mu bashaka gutembagaza ubutegetsi yari umushikiranganje wa mbere Alengiyome Bunyoni aho mbere yaza yari yubakiye n'ikirimba azokoreramwo nubwo benshi bavuga ko ari urugo rwiwe mu Kanyosha. Be Muhimpundu yoba yarasanzwe aba ku butaka bw'u Burundi. Muhimpundu rero ntabwo yarasanzwe aba mu Burundi kuko we vya politike y'amadani no guharanira ubwami nivyo vyatumye atagahunga kuva muri 2010 aho yahungiye mu gihugu ca Uganda mugaba akazaraza mu mpisho aje mu Burundi. Tubibutse ko Umugambi Muhimpundu yavukiye mu ntara ya Bujumbura Rurale muti yinjiye mu gihugu gute kurya munsi yafatirwa ko Muhimpundu Umugambi ntago yikorana kuko yarasanzwe afise abo bakorana mbere bibereye ku ntebe zikomakomeye mu mabanga y'igihugu biboneka ko ari nabo bamuciriye inzira yo kwinjira mu gihugu kurya munsi afatwa. Reverien Ndikuriyo umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD uyu yari nk'umuhuza ku bantu bari gutegura gutembagaza ubutegetsi nkuko rero tumaze imisi twumva majambo avugira ku mugaragaro cyane cyane yabwira imbonera kure n'abandi bari mu mugambwe CNDD FDD biraboneka ko uyo bitamuguye neza kuba Alengiyome Bunyoni akugwa mu mabanga yarajejwe hamwe nabo byadi bafatikanije. Muhimpundu Umugambi Alengiyome Bunyoni na Reverien Ndikuriyo utibo babari canke bafitaniye ubuhe bucuti mu byariko birategurwa byo gutembagaza ubutegetsi bwanye n'icubahiro umukuru w'igihugu ni ikibazo rero abantu batandukanye babandanya kwibaza. Reverien Ndikuriyo hazwi ko avuga amajambo cane cane agakurikirana nandi yabayashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaba mu makoraniro ya CNDD FDD yabivyonye n'icubahiro umukuru w'igihugu avuga imbere ya benegihugu bivuga ko nyaricubare Evariste ndayishimiye nk'akarero twobabwira yo bagerabwiye bose bifuza kunyonora amatungo ko atakibanza bafise muri leta y'u Burundi kandi akaza arasaba abenegihugu kugira ngo bamubwire byinshi mbere yanaciye atanga inomero ya telefone akoresha ku muhora wa WhatsApp kugira abenegihugu baje bamwitura mu nyuma rero niho Reverien Ndikuriyo yoba yaravuze ati nkawe urega indongozi wewe urinde ngabo bose rero baregana tuzoca tubashira kuri liste noire ndetse abenshi rero bakavuga ko ayo majambo ari guhinyuza umukuru w'igihugu kandi vyigize ico vyerekana kuvyo uyu Reverien Ndikuriyo yoba ariko ategura nyuma yuko kandi nimbonera kure ziwe zibandanya gukora imyitozo ndetse bikaba bivugwa ko imyimenyerezo bakoreshwa ari ya gisirikare kwimbonera korero zishika 2025 mu gihugu cy'u Burundi kazoba zizoherezwa iyo myimenyerezo ndetse ico gitigiri c'abasirikare canke imbonera kure zirongowe na Reverien Ndikuriyo zikaba zingana n'igitigiri c'abasirikare ba leta irongowe na nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye ikindi rero nuko ikinyamakuru itara Burundi cigeze kwandika kivuga ko uwo mukuru w'umugambwe CNDD-FDD hari amakomine atandukanye yoba yarashitsemo ndetse akaba n'umukuru w'igihugu atari yashikamwe byose rero ngakaba ari umuntu mbere yo kwiyamamaza ngo yoba yaratanguye imyimamamazo rero ngo yo gusimbura umukuru w'igihugu nyene cubahire Evariste Ndayishimiye murumviriza rero ibyabo bagabo batatu Muhimpundu Umugambi arengiyo me Bunyoni na Reverien Ndikuriyo avuga ko ari kwisonga ryo gutembagaza ubutegetsi bwa leta ya Gitega irongowe na nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye ayo niyo makuru yavugwaga cyane mu gisata cha politique tubandanije nandi avugwa mu bindi bisata bigiye bitandukanye muribuka ko hari abastanteri boba barafunzwe bagirizwa ko ibi bikoresho byo gusanura amashuri ni mu ntara ya Rumonge abastanteri batatu rero n'umuhanuzi wabura amatari w'intara ya Rumonge mu bantu ko bushira uburengero bw'u Burundi barafunzwe shikiriza amanza bubagiriza kwiba amabati n'isima byari bigenewe gusanura amashuri bahawe n'ibiro by'umukuru w'igihugu mwibohero rikuru rya muremwe riri mu ntara ya Rumonge niho abo abastanteri n'umuhanuzi wabura amatari ajejwe gutunga nyakigiga n'intwaro boba bafungiwe n'abastanteri ba makomine ya Buyengero Rumonge na Bugarama muri iyo ntara ya Rumonge nkuko amasoko y'inkuru yacu yongera ko uwa Buyengero afunganywe na sebukwe bitewe nuko amwe mu babati n'imifuko y'isima yagirizwa kuba yarivye babisanze yabinyegeje kwa sebukwe wa Rumonge na Bugarama barungitswe mu ibohero ku munsi wa gatanu basanga yo mugenzi wabo wa Buyengero yari ahamaze iminsi ibiri imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya Murembwe babanje gusambishwa n'umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika akukira sentare isubiramwo imanza ya bururi mu bantu ko bw'igihugu makuru rero ava mu bajejwe ubutungane batashimye ku mwidondoro wabo menyekana avuga ko hari ibimenyetso sindamusiga vyerekana ko bivye canke banyuruje amaba ati nisima byatanzwe n'ibiro bya President Evariste Ndayishimiye bigenewe gusanura no kubaka amashuri mu ntara ya Rumonge umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe by'agateka kazi na muntu CNIDH amenyesha ko ifatwa n'ifungwa ryabo bategetse ari kimenyetso ko utungana bwigenga kandi katamuntu ari hejuru y'amategeko 60 vinyine muraba aha yari ko asoma itangazo ku munsi mpuza makungu wo guhimbaza imyaka 74 y'isinywa ry'amasezerano yo kubahiriza agateka kazi na muntu ari ku wa gatandatu mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura
ga muri yo miryabo bastanteri umanuzi wa buramatari w'intara ya Rumonge ryakurikiye amajambo arimo agashavu ya President Evariste Ndayishimiye mise mike imbere yaho mu ntara ya Kayanza mu buraruko yavuze ko abantu bashaka kubandanya barya ibiturire bazobanza kumutambuka umuvyimba aho mu ntara ya Kayanza nyene Daniel Gerard Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka asanzwe ari nayo avukamwo yagabishije abanyonora amatungo ya leta ko bazokubitwa izabayobe nkuko vyahora bikorwa mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ukirwanira mu ishamba rero rongo inama nshinga amateka yavuze ko azobakubita inkoni mu nda ndetse baruke ivyo biturire baba bariye Bandwanje bacu ndabakengurukiye cyane ku bwa ya makuru nimuzocikwe nandi tuzoshikiriza ku munsi wejo ico ndabararikiye nuko muzokurikira cyane kuri subscribe canke sabone utari wafyo ndago kugira ngo uzoshikirwe nayo makuru uri mu bambere nabakengurukiye cyane kandi imana ibahezagire.